angisakwazi mina, angisakwazi mina. Angikwazi nokulala. Angisakwazi mina, angisakwazi mina. Angikwazi nokulala. Nkulunkulu wami ngicela ungibonise, inhliziyo yami ibuhlungu ngicela uyipholise. Nonke ngenzuse ubuhlungu ngicela ningixolele, ngicela ningixolele. Enkulunkulu wami ngicela ungibonise, inhliziyo yami ibuhlungu ngicela uyipholise. Nonke ngenzuse ubuhlungu ngicela ningixolele, ngicela ningixolele.
Uthando lwami lujulile njengamanzi, bambi sandla sami, sambisane kulendlela yothando. Mina ngikhethe wena, nawe khetha mina. Mina nawe singamathe nolimi. Mina ngikhethe wena, nawe khetha mina. Mina nawe singamathe nolimi.
Nkulunkulu wami ngicela ungibonise, inhliziyo yami ibuhlungu ngicela uyipholise. Nonke ngenzuse ubuhlungu ngicela ningixolele, ngicela ningixolele. Enkulunkulu wami ngicela ungibonise, inhliziyo yami ibuhlungu ngicela uyipholise. Nonke ngenzuse ubuhlungu ngicela ningixolele, ngicela ningixolele.
I was on my way from healing from uthando, ngahlangana nothando. Same day ngabona unoluthando, manje ngisazi ukuthi ngikhetha muphi uthando. A few days later ngabona omunye uthando. Love is a beautiful thing, but I never thought I would find myself in a mess of such a beautiful thing. That's my daily affirmation to save me from misconception. Kodwa nami ngiyaxolisa kunabo bonke abothando.
Nkulunkulu wami ngicela ungibonise, inhliziyo yami ibuhlungu ngicela uyipholise. Nonke ngenzuse ubuhlungu ngicela ningixolele, ngicela ningixolele. Enkulunkulu wami ngicela ungibonise, inhliziyo yami ibuhlungu ngicela uyipholise. Nonke ngenzuse ubuhlungu ngicela ningixolele, ngicela ningixolele.